Thank you. Anata wa wa da shi yau ta hausa ko to wa kishi tana daro.